jama'a mutanen Gombe South, Balanga, Liri, Kaltungo, Shangom, ga dama ta zo gare mu. Mu zaɓi Senator Joshua M. Lidani a zaɓen 2023 don ci gaba da yankinmu.